whatever. I mean, the way la, I can't tell if I. I'm just my son is called his age. My son is age. He clear. Man, away. I can't tell if I. Yes, I cannot. Oh, and then ona, you know, too long ago, my son is done. My girl, Kala, Obi.
Aye. Kanti ngithule nje inkabi yami yabo ngikulalela ukhala ngani ni isikole nezitsha
akukhuluma inkabi yami yebo sawukara ngeke kujani
okay fine umama mfethu wambini
uma akho manje
mfethu angikhulumi nge already mfethu lana ngikhuluma ngemama mfethu intombi yami my girlfriend my one and only mfethu angikhulumi yazi ukuthini ungangibuzi mina ukuthi nginani bangizokutshela futhi ulonza le nto zakho ongcono munye ungangibuzi straight yini manje kuthusayo bangitshela ukuthi imama lambini
yazi manje ngiyaxhayeka la mfethu uthi wena njalo mone inkinga njalo amantombazana njalo showcase amantombazana hona sihlobo esinyinge seceleni ke noma eziya kubhora
Umngane onjani wena? Bona abangane sibatholayo la. Engabe mfethu uyangisondeza njengomngane wakho uyangiduduza ungitshela ukuthi konke ke kuzohamba kahle. Hm? Njengomngane mfethu kumele ngabe wena umuntu mfethu ongisondeza ungitshela ukuthi everything is engabe uyangiduduza njengomngane wami uzongi miscarriage wena.
Encourage.
Ke hoda, kuyafana le. Kora siko lapho ngaphela ngiyakutshela ngithi mnu imama lihambile hm yale ko Japan ngizophinde ngimone nini umuntu ko Japan mina shot ngeke ngisaba nantombi shuno ke sesidlathini ngeke ngisawuthola bakunjalo
imama mad imama le Japan
yeah
usho yona
yeah
wena ntsile lokho
mfethu mnu naluzwe lo mfethu Wena sike sithi kufona unyoko ke manje. Wemalwa sorry siye France noma thi siye Paris sisigibelile bandla sikushiyile. So kuya next year uzojabula?
Ah mina ngeke ngaphathe ngapha. Kodwa phela manje ingane mayithi iye Japan. Mashiwo thola sisifo thizeni yabo. Esiphatha amadobazane kanjalo.
Oh! Amen. Wena ukwazi kanjani lo? Ngoba phela futhi sihlezi sigula nawe ukugula. Namajita manje ngakagule nje abantu abaningi kodwa kanti ngikhumbule abantu baye Japan.
Ngijabule nathi lawo. Ngitshele sifo thiwa siphatha amuntu bazana kuphela. Sina hlanu siluzo naso.
Japan. Uhlaniphile mngani wami.
Niko mina sakufunde mathi.
Ah. Pho phela. Yazini. Awuthi kuthinta umama. La ku WhatsApp. Dimtshe. Mama oh. Ubuye kahle lapho ko Japan bo. E Japan. Ubuye.